It's Mega Crest on Vuma FM, adult radio for the young at heart. It's 6 minutes before 6 o'clock. Alessis Cutting Sugar Sang Tibamba, Singer Valik, Sain Bambage, Singer Vala, Pamgo Bukalusuglaku Pumim Sevens in Namchanje, Nomukale, Wenzis in Dosako Zosu, Bamba, Singer Valik Sain, Unyaga 2023, give Umelek Jelis in Dezu 3, Azawazuk says Unyaga 2023. Talu Bambeles in Dogobazawaz, which is exceeded throughout the year. Number 1 into Lunazilan Glunyaga. Uma kwenzeka umoya wombuso ukuvukela kulonyaka ungenzele lokho ungayilinge ushiye indawo yakho uma kwenzeka kufika izimo ezifuna ukukususa in your position endaweni yakho noNkulunkulu uze ungalenzi iphutha lokusuka endaweni yakho ngoba mawenze njalo uyolahlekelwa izinto ezinkulu uNkulunkulu akafuna ukunikeza zona uyolahlekelwa namandla uNkulunkulu afuna ukunikeza wona ngoba ususuke washiya iposition yakho uma kwenzeka umoya wombuso ukuvukela ungalenzi iphutha lokushiya indawo yakho khona ezinye izinto engathi uyithandazela isikhathi esiningi neminyaka eminingi eyedlule uNkulunkulu akazokuphendula zona kulonyaka manje mawuzosuka kwiposition yakho kanti uNkulunkulu usephethe impendulo yakho uzofika nempendulo yakhe engasakutholi kwiposition bese kuba ngathi kuyeba iwaste ukukhuleka kwakhe isikhathi eside kangaka ngoba uma uNkulunkulu esephethe impendulo usufika kwiposition akasakutholi ingakho ke noma ngabe ngafika impenga kanani noma ngafika ukulo ngakanani ungalenzi iphutha lokusuka kwiposition yakho ngamanye amagama ungasuki kuNkulunkulu noma ngabe izimo zikuphoqa ukuthi usuke noma ngabe izinto zikuphoqa ukuthi uyeke uNkulunkulu ungamyeki uNkulunkulu akashiwe uNkulunkulu akadele uNkulunkulu kulonyaka ngibambele lento uma kwenzeka kuvuka izimo azikufukela izimo kodwa uhlala kwiposition yakho ufane no Shadrach no Meshach no Abednego bathi noma sebetshela ukuthi bazofaka emlilweni bathi noma ngabasa umlilo kasikhombise kodwa sishi iposition yethu sathi bathi noma singashiso noma singafaka emlilweni noma kuNkulunkulu wethu engasasikhululanga kodwa kosale kwazeka ukuthi khona amadoda athemba uNkulunkulu noma zafaka emlilweni athi azoqhubeka amthemba uNkulunkulu noma engaphosa umlilweni athi kuyohlale kwazeka ke ukuthi khona abadoda amadoda afa efela ukuthi akholwe uNkulunkulu nawe ngenzele lokho umoya wombuso ukuvukela ungalinge wenza iphutha lokushiya iposition yakho okwesibili kokuthatha ngicela ungibambele khona ku 2023 icela uyibambe lento yokuthi asihambi ngokukholwa ku 2000 asihambi ngokubona ku 2023 kodwa sihamba ngokukholwa kulonyaka nje asihambi ngokuthi sinamalini kwi bank balance yethu asihambi ukuthi sinamalini nokuthi sihola malini kodwa nje sihamba ngokukholwa ngokuthi uNkulunkulu utheni Uthenyo sibusisa ngakho konke anakho uNkulunkulu sihamba ngokukholwa we walk by faith not by sight yona nto engicela ungibambelene kulonyaka ungahambi ngokuthi obani abayivumelana nawe ungahambi nokuthi ithini in income yakho kodwa uhamba ngokukholwa kukaNkulunkulu izinto uNkulunkulu akayithembisile nangayishile ezwini lakhe yizona akazozenza futhi abantu abazobona uNkulunkulu enza izinto ezinkulu kulonyaka akusibona abantu abazohamba ngokuthi khona mali nebank abantu abazothi mina ngihamba ngokukholwa angihambi ngokubona angihambi ngezinto engiyibonayo kodwa ngihamba ngezinto engiyikholwayo ngoba zonke izinto ezibonakalayo zivela kwezingabonakali ngakho kulonyaka nje asihambi ngokubona sihamba by faith asihambi ngokuthi udokotela usitsheleni sihamba ngokukholwa asihambi ngokuthi ireport esiyitholile itheni kodwa sihamba ngokukholwa kulonyaka ukuze sikwazi ukubona uNkulunkulu esebenza kuyasiphoqa bafowethu asivele simkhole uNkulunkulu singahambi ngokwazi singahambi nje ngokubona ukuthi sibonane ukuthi obani abasisapothayo obani abayivumayo lento yethu sihamba nje ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu uthe sibambe lokho sibambe ukusho kwakhe walk by faith and not by sight okugcina ngicela ukubambele khona kulonyaka yenza isiqiniseko ukuthi uyazazi ukuthi wena ungokabani ayikho into ebuhlungu yokuphila ungazazi ukuthi ngokabani ungazazi ukuthi ubhilonga kubani futhi ungamazi nalo bhilonga kuyena ukuthi unamandla angakanani kulonyaka bafowethu asizazini ukuthi singakabani thina thina singaba kaNkulunkulu odalela umhlaba nezulu nakho konke kukhona kukhona ngenxa yakhe singaba kaNkulunkulu thina owakhuluma ngezwi nje wathi makube khona umhlaba wadaleka thina singaba kaNkulunkulu owakhipha amanzi edwaleni waphuza u-Israyeli ehlane singaba kaNkulunkulu thina owehlisa imane ehlane u-Israyeli wadla singaba kaNkulunkulu thina owamisa ilanga langashona kulonyaka zazi ukuthi wena ungokabani ngoba mawuzazi ukuthi ungokabani makufika izimpi awukhathazeki awusabi ngoba uyazazi ukuthi ubhilonga kubani ungokabani uyazazi ukuthi ubani umnikazi wakho mawungazazi ukuthi ubani umnikazi wakho kufika into ngapha ikuphephule ushonele ngoba uzazi ukuthi kahle kahle wena ngokabani asizazini bafowethu ukuthi thina singaba kaNkuluNkulu ashintsha amanzi abayiwayini singaba kaNkuluNkulu thina owakhipha oDaniel emphandweni weingonyama singaba kalowo uNkuluNkulu owazamazamisa ijele kwaphuma uPaul benosile ejele asizazini kulonya ukuthi thina kahle kahle singaba kabani singaba kamdala weinsuku singaba kaNkuluNkulu ofohla njengamanzi singaba kangikhona uJehova sebawuthi ingonyama yomndeni kaJuda ileso zinto eziwu 3 engicela ukubambelezela ku 2023 This is Mega Grace on Vuma FM. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace.